Na ungathanda ukuyazi lenzwa kazo bengayazi ngilo ebengazazi nemvelaphi ithindi kukhanyisele emzansi Ncame nosathane ukunqoba inhlupheko esemncane ukukhomba izivubeko kwimeko enjengokukhulela kugatyana Wayeshaya isifuba ngokuba kule nhlupheko uzophuma Adafunga ukube nephupha nje uzawuvuka uzofunda Zangabheka emuva waqhuba lo mama enceda ulutsha Zangacenga zangathenga esikeleme bebheka ifuture From Eastern Cape to Western Cape, DT From Willow Vale, Kukatyane, straight to Mother City Yenzile BA, ne HDE, higher diploma in education at the same old university She's black and proud, BA honors, she did it At the same time, efuna ukuba ngumbali, believe me Estellenbosch, be approaching my star, she
She's not done, I'm so proud Guess pose beya all out Nge lockdown, she had another way your sneakers ulwaz And I'm proud, cause baba ya banda bafundi supal It was hard, cause she was never used on working online Matota ntecha nge tolo kazi mkengu mambane gaz Ulanga mandu zulu ngumfingo litolo gaz Umbande lawe sintu sefana nenjinga lwaz
Setu njenga manze tango, setu ngamla no benga manze Bonge numana lango kuskuli seki mkosa zana stete Sabadale maxhoseni shimula kuqamata
Sibengele into azana umveli nqalo Dani lusathana siyambulela umama sikhayisa sijisise sinyama
Ithimrayimi ibhithi idlale wathi ityala isidi game ndiphila kanje cause wathi mntanam unceda ucinga ubhale Chin mamam ebiza abanye esilina ngayo umis phakane zuphakama uphinde uzame ungazi uncama utshilo na
If you ever need a mentor, just hit SHC Cross on YouTube.